You know where you are?
This is Nollywood Pictures, Steve.
Jesus is Umazia, as an unnamed Elisha, for us number Elijah, for us number John the Baptist, only can go no wounds no more. One I jogging my boy, it's a quatum diaca.
Now, couple go to buy Umazu Jesus, Umazu Jesus to get confused by that. Now, by now, one come on out to Gaka now, and it's a funny chair and Kosiba, I get on my walk over. I can't
go no good, go up, bro, this second. Kitaka was a no one out of the
I'm not going to be able to do it.
Yeah, boy, Kadhafi, I hope enough. I met up Latis, no, to a moment.
Obode Sika 042.
number of you simili, Burubu and Campbell or Buddha.
Dang, Jimmy. Okay, our 40 feet container in Abata from Bangkok, Nanabuni Malaba. Mba, how do our 1 stroke, 3 pound road, Abba? The Ziena bridge on top, Afrika, Julia. Oh, Afrika, then a new heaven. Okay, back off, Mao.
So he can maybe your chuku. Chuku binen. Makanamakata, Makata, or Buddha. Akakini him and one.
Obodesika, go for two.
Yeah.
Enuguwa, Enuguwa, go for two,
go for two.
Forever.
Yeah.
If I never,
what have you
Igwe, ama mi ihe na fitari onu. Abiri hiji maki akpo meba. Asi mi ihe na ko eri. Ama nobo maki aki hiji pomeba. Wami hiji maki akpo m. On hen necha. Mwani kwa mamiri ona abu ufufu. Ngo to obi ane. Nda agwa gina nwa nwa ane. Ofu nwa nwa el. Na nna chi acho ubosi tota inasi manyi koma milioni gina energy ni koma milioni umu one kiji ufunwa woko funwa wani mwe kana chacho isi manyi koma milioni nji wayo osizu nye naka. Ako onye kosi ne, anima joge. isi mere soro gị n'aka onye ka o si n'aka igwe dpo onye polisi obodo anya si n'ụmụ ofu nwa nwoke na-atụ ụjọ n'okwu ghara okwu ngị bụ igwe mafero maka na azụ oche eze jenara anyị. Achọrọ m ime ha na-abịa isu n'ọbụlụ obere nwa nke afọ n'ụzọ mbọsị a wee kwụsị ya ka m gwuo okwu nwatakịrị jide parịa jide m tarie si m na ọbụla na-esi n'ụzọ pụọ agbarụ m na akwụ ọcha ji gbanye na mmiri gbaa na apịtị ka gwuo nwatakịrị si m aisisisisi mụnwa isi mmiri aisisisisi nwatakịrị ai mụnwa. Igwe, I'm disappointed. So na nwa emego gị mmenye gị ụjọ nke ị na-akpọkwụzi ya total loss. Ọ na-agbakọ total loss. Ọ bụrụ mụ bụ isi mmeri a na-eze eze na-atụ ụjọ n'obodo niile na mba niile.
Uche gị dịkwa na ikwu igwe ka ị na-agwa okwu isi taa gị okwu.
Echi ọrụ gị na m n'aka na machie ntị. Naza Ela, Igwe, enye m gị ma unu. Unu ma anyị na eke anyị unu dị na nchago kakarị na amazi fu na-eme. Ne? Hey! Mafu onwa m! M were aka mmenye otu o si dị m n'obi. Mụnwa ụmụnwa aka unu na-adịrị ọcha ma ụmụaka aka ha na-adịrị ọcha ụmụ ncha ga-awaba ọfịa.
Guys, you know, forever. Obodesika,
go for two.
Yeah. Enuguwa, Enuguwa, go for two.
Go for two
for life.
Enuguwa, acha si pa isa e passa no buena macha
o forte
sana muraya
o pesika
macha guys no kweba
ah
ifaneme
o bora biwe
ane tieti o
ane zikwe bo ni se
ana kwaku o
ane men teacher dia
Pasino ne ticha onye kanaruka opo mo ne mecha iye iye enuguwa enuguwa
oh
for two for life
ah
enuguwa enuguwa oh for two for life he said we go be
acho acho acho
na go kwanya
acho
acho he said we go be
acho acho acho
na go kwanya
Obodesita
O for two
Ah,
chai, unye na weya,
Nwanke mmadụ paakia
mpaakia
nwanke mmadụ paakia na anya ye ọ bụrụ asị niile ka a na-atụ n'onye too na-eme na ewu atụgharịbu m ugbua oyi wee fụ na ahụrụ ihe ewu mụrụ ahụ ga-arụ n'ihu kama ọ gịlụ ya ọ gịlụ ji obi onye ka so ihe niile m na gị megoro n'ụwa a si n'ugwu si na ndịda o nwere nna nwanne arị abụ niile nwa nwanne nwanyị aka m ajụ baba ma atagị apote atụghị m apote bifo nya ibiri vuru na ọ nwere aka m adịrọ na ebe ibulu rubi maka na onye mụ na ya na-achụ anụ nọkọta zizie na ọkpa m dị ka ọba anụ na-aga anụ ya bụrụ ọkọ polisi
ya asọghị mmụ na ya mekọgo ihe niile maka dukọsi afọ dịkọsi afọ mụkọsi afọ kụsie mmọnwụ tugeda
ihe fọzọ ibu ka inye mba like this ọndụ na nwa nke mmadụ paki ada alụ nwa emere by washwash daimond bụ ọgbaji ụdọrọ isikotụrụ ụwa niile asị by washwash ịbata na ebugharị ya ọga ọrụ ba ekwusi na agba ife me elu mmalụ ebe esi azụ gị ndụ mana nke ị na-asa everybody nna amị abụrụ polisi ọdịnala ndị abụrụ gị a ga-agwọ gị ji mmụọ n'ụlọ na nkwa gị na azụwa gị na ahụ ndị mmadụ ji achọ na-enwe ogra na akara na ụgbọ gị achọ na ụlọ ọdịnala
we from city ada ma ma bocha I see you 100 meters close to me in my leg google why na let me tell you
wan ke mmadu igbaga acho mana onwe ụlọ chukwu gozie gi asa biko gbaalụ ma biko gbaalụ biko ọkwa n'ụwa nke mmadụ na ya gị
ịhapụ m onye gị nwoke pụrụ na ọ bịa pụọ m ọbịa pụọ m ọbịa see m ife ịbụ ezigbo anụ eziokwu
mee na-ebele na biko na asa na ahụ onye mụrụ na polo na asaị polo na ogodo ezigbo asaị ọ bụrụ na mmemme ọdịnala ti nda ugbu a mara na onweghị m ife kara ime o
onwe ihe ọzọ kara ime ọ ka ịkpọpụta m ka ma ọ tie m ihe ị ga-ehapụ m ka nnawanụ
gwara nke ahụ ekwukwa na dawa ifugoleta ese mba ifugo onye ọpịa letes ifunwe ọpịa letes ma ọ nọ totala asaị ka ọ nọ na arụ nwa gwụrụ agwụ ma ọ tọrọ gị dịfe a mee gị na
ọmeme dị m chacha nkwụsọ nwezi ego chịkọta gị na gị ọgịnị
ọkụ nwa nke mmadụ na-arịọ gị biko emena ife a ịmara lọv alọv biko
achọghịzi m imekọ gị na polo
mkpọbụ ụlọ nka anyị nwere nsogbu na mụ na polo ada alụzi polo o tego m futewele sef fena na nụzukọ bụ n'onwe ebe ọ ga-agba kidnapping ba igbu mmadụ na eke na-achụghalị ya
ugo nwaanyị si nsi gị achọ nka mmekọ gị na ya ọzọ ọ bụrụ ezigbo ma ọ wụrụ ezigbo omume
mụ na aga alụzi ọrụ mara ịgbalịgbo ọ dị ka isi afịa mana ka anyị dị onye iru n'ogbe unu na aga nsị ụwa
ịkara na-agwụghị
Nwanke mmadụ paakia
mpaakia
nwanke mmadụ paakia n'anya ya ọ bụrụ asị niile ka a na-atụ n'onye too na-emene ọ atụchara ugwu n'ugwu a oyi wee fụ na nwụrụ ihe ewu mụrụ ala obodo ala ọla ebe kama ọgịlụbịa onye ka so ihe niile m na imego n'ụwa si n'ugwu si na ndịda nwere nna nwanne abịa abụ niile nwa nwanne nwaanyị akamaju baba ma atagị apote atụghị m apote bifo ibilivuru na onwere akamadụrụ na ebe igbulu rubi maka na onye mụ na ya na-achụ anụ nọkọta zizie na ọkpa m dị ka ọba anụ na-aga anụ ya bụrụ ọkọ polisi
ya sọyị mmụọ na ya mekọgo ihe niile mago dukọsi afọ dịkọsi afọ nkọsi afọ nkọsi mmụọ tugeda
ihe fọzọ igbo ka inye m by like this ọndụ na nwa nke mmadụ paaki ada alụ nwa emere bi wash. Diamond and Bobo Joe Dolly scooter one in us by wash wash. But what are your guy all by Kusina? Wait a minute. Money base as I'm doing. I'm as everybody. Nah, eh. I'm a broke producer.
I see you 100 meters close to me. Him and me. Go go and write him after you.
Man, come here. You bag a chong. Man, I'm all out. You can see it.
I'm going to go to the house.
Hello, what are you going to do with yourself? Then I'm going to go to by kidnapping by Ibu Madu. I'm going to go to the
house. I'm going to go to the house.
Sit down.
I'm
Na brogi.
Yeah. Ala bia polo.
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 Polo. Polo kuni ku on Instagram.
On Facebook.
I'm not going to be able to do it.
Obodesika,
go for two.
Enuguwa, Enuguwa, go for two,
go for two
for life. Enuguwa, go for two,
go for two
for life. It's a go queen fan.
Acho.
Guys, you know, forever.
I'm a
man.
I'm a man.
I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a
Onke mmadu. Ndami di mi.
Hey.
Ndami di ndaji de polo beye ko. Afone fakule. Na wada ngwa just say bulle ni lo everybody.
Wonne. Ife onye cho gof. One now I'm this guy when they come order but he's a child joy in a high. You know, I ain't in a high cut on. Guess you can get your super age in a high when they cool down, come on down.
Now one in dam in damia di wooski. Nike yakupula drama. Yaku yabi in the camp on Akupana Tinka. Kutazamo, Pulu de Tazona.
One name. I'm not going to reason Sigidi. If you go to Sanku, what a chance of Sanku Yami, dear Kansu. Uleya, isi apakon. By now, bring him. We come out on the outside. Don't open. Don't come out from prison. Now, it was in now. One Apollo. What's up? Now, six. Sorry, do I know you from somewhere?
One came out. Can call again. Can you come down? Come with me, Apollo. Beg it and ask.
Hallelujah.
Why I beg? Apollo, beg go beg to Obala.
Hallelujah.
And the man at home. So I get reason way forward. I know, but can you go now?
What do you want if you go? I'm not going to get. You got to follow with me. I'm going to check if I sense any reason. I'm not any reason for the same thing. If I'm here now, I got what does I have? I try to go so easy, man. You're here.
I'm not going to go.
I'm not going to be able to do this.
Paul, one nigga, who will go now? It's a man, I can't go to me in the town, but I'm going to go to the town.
ime obi o na-eche nna polo nwanne ma ngo eh ihe ọ ka na-ekuzi bụ ogodi na ha ga-ahapụzi ya ka ọfụgodi anyị ikpetemazụ ka ọfụgodi ozi anyị ikpetemazụ
ya takwa nne ọhụta eh ife bụ akwa nwa mana ife nchọ ka m gbaga bụ okwu na mama bịa bido ka anyị n'okwu oche wee ndị akọwụli a problem ikulu netwọk dị ihe n'iru ọmụ amụ imeli inu ụmụ kpasu ya amụgwu okwu ife ga-eme ka ọ chị wata emere ka ọ dị hapi biko
tie m wa n'aka enwere m nsogbu nwa na-eme dị ka nchefu ihe niile ọ mmanya njọ na-atụ m nkịta abụ megidekwa ihe ahụ nwụnarị m n'aka gwazanụ m emu ya aga
mba aga n'ebe a nwa ife ga-eme mma ka ị na-egwuzi odogori ka mụ anọ m ya nọ anọ m ya nwee as far as nnụwa dị concern ee m ga na-eme ihe m na-eme ka mmadụ hapi ife m na-emekwa ihe a bụ onwe m ka m na-emelie maka na ife m mere gị taa bụ onwe m ka m melie ee biko
thank you ọ si na achọkwa m iji ohere a si kelee gị ka isi wee nyere anyị aka n'oge ihe niile a na-eme ọbụna dịka mgbe ndị mmadụ gbakọnatara anyị azụ na-asọzi anyị nso ịnọrọkwa nso chukwu gọzie gị
ekwu na ekwu ụjọ nwa
gọzie
m gozikwe gị apụ na ihe akpara mgbe onwe m ka m na-emeli ya ee ihe ọchị adanyere ihe ọchị a na ugogbe m ka ịbụ ihe ọchị a ka laghị
ọkụ ịma onwe ihe ikpe bụ ichefugo
Desika. Go for two. Guys, in my web,